Dingal, pyar ka dingal, dingal, tofani dingal.
AVishi, AVishi,
sa re ga ma pa ga ni sa ga jo sa re ga ma pa ga ni sa ga jo. Gone? Gone away.
Ah.
Good job. Go, go, go. Good job. Sa re ga ma pa dha ni sa. Good job. Ah, talking you. Chocolate talking you. No. AVishi, No. AVishi. Hey, no.
Na re na na. 50-50
Bless you.
Bless you.
Come on.
Come on.
No.
No. 50-50. Boom.
Avi?
Da. Yeah,
da 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 da